Lizodli kunda nel enjoya. Emva kokuba sedlile bazalwane lizogijima as if akonakalanga lutho lithi woza na uzodla yezwakala na ubona ukuthi awu right uhappy kanti batha bachazayo iretex bazalwane iqala ukusebenza ukubonakala umsebenzi wayo on that third day yezwakala liyagijima nje igundane kanti process yokufa iyaqhubeka ngaphakathi yingakho uzothi uqhamuka selimile lindwazile amehlo aphumele ngaphandle amahlombe lawa kade ligijima ku-Virgin Active asewohlokile kuyezwakala abazalwane liyafuna ukubaleka kusabalekeke lijikelwe yinto ebelidla lili-enjoya mnto musha into ebuhlungu ngani aniboni ukuthi kwabangaphambili kwenzakaleni nawe ugijima uyokhalakathela emgodini udadewenu owayekhuzo wakhalakathela kuwo nolandelayo wakhalakathela kuwe nawe uyokhalakathela khona sisize somandla glory to Jesus usivusele abantu abasha abazobulala labo Goliath abaqeda abantu abasha ngoba nawe mntomusha umuhlezi ngesinqe endlini kaJehova awusindanga awusindanga and uSathane akakwazi ukuzokukopolota esandleni sikaKristu ngoba uthe uJesu esesandleni sami akekho namandla okuzaphuca kodwa kubuhlungu wena uphuma kule tight security uyozidayisa emadimonini and lithi izwi likaNkulunkulu isithi uSathane uyabhonga njengengonyama afuna zakumgwinya angeke zakuhlafune wena kuyezwakala uyovesa kugwinya ngoba athi hawu hleze aphunyuke glory to Jesus soke mntu omusha ubiyelwe hallelujah uSathane uyafuna kodwa utholakali ngenxa yokuthi uhleze kwesabeni uThixo uhleze emgweleni uhleze ezwini uhleze emthandazweni uhlangene uqhumene nomoya oyingwele akakwazi ukukuthola uzathi lenja iyosindela uJesu niyangizwa bazalwane kodwa kuzame nje akuzame la bantu abasha bangakholwa abaye bephindelela wena uyonya uyoyakanye emfaneni uyovule uyovuka nesisu haleluya uyoyakanye entombini kuyohlala isisu glory to Jesus haleluya ngiyaxwayisa ungalinge ithi ngifikile la kade ngiyakhona hlala njengevile ubhala u4 ubabone betatazela uzumbuze lo hleze eduze kwakho tatazelayo ukuthi we oh utatazeliswa yini awuzinze enkosini mtshele umsabani haleluya nawe mtshele ukuthi angicabangi ngihlezi ngihlezi amen once bantu abasha wabakhelesi isitha sizokwazi ukukuthola kuyezwakala ngoba lithi izwi likaNkulunkulu odiliza udonga inyoka iyamluma kunodonga olukubiyele ungacabanga ukuthi uma ubona usurvivor entweni ucabanga ukuthi usurvive engawakha amandla uze ujwayele wenze noma kanjani kanti igrace le ekubambile ngoba abanye bazalwane igrace bacabanga ukuthi ukwenza noma yini kanti igrace iyasifundisa ukuthi sithi no esonweni haleluya badle left and right, bathi bahalisela wena, kodwa uthukube bayazi ukuthi ngisuthi izinto ezingcono. Haleluya. Izulu lingiphethe kahle. Haleluya. Liyangimasaja, lingembethe. Haleluya. Akasize uThixo bazalwane. Izwi likaNkulunkulu laphana encwadini ngiyalithanda kakhulu uma ngikhuluma nabantu abasha lapha encwadini kaThimothe elithi balekelane inkanuko zobusha. Akushiwo nje ukuthi balekele inkanuko. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Balekelane, balekela inkanuko zani zobusha ngoba zibanjwa kweziwudlayo. Amen. USathane uzokubamba ngalento oyithandayo ihalelwa inyama yakho. Amen. Futhi ke egcwele nje ngoba ngisho ukuthi ama giants asemafonini kuma TV all over. Ama giants enkanuko ayabaginga abantu abasha, amginga umuntu omusha esenza unyaka wokugcina e-university. Kwababuhlungu bazalwane kuthi omunye umama abantu abasha sebezograduate umntwana wakhe akekho kade engcwatshwa ey'nsukwini ezidlule. Kwanikezwa isitifiketi sakhe kuthi wakhala umama wathi ngizokwenzani mina ngale nto. Wathi ngoba ngifundanga ebengimfundisa ngithi uzongondla namhlanje usemangcwabeni. So painful bazalwane ukuthi abazali bangcwabe iy'ngane esikhundleni sokuthi iy'ngane zingcwabe abazali. Amen. Emalokishini asawezwa amahutha kodwa sibona iy'moto ezimnyama. Abantu abasha bayabakhalakathela ekufeni, bafa ne-potential engummangaliso. Kufa ama-giant killers. Haleluya. Afe afiso kwegwala ngenxa yokuthi udlalele emhlabeni orong. Bantu abasha akudlalwa. USathane wakhiphe wonke amangwevu. Umuntu omusha oyosinda umuntu ohlezi kuKristu. Haleluya. Umuntu othe ngizohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku. Hayi umuntu ovakashayo enkosini. Yezwakala bazalwane. Kodwa umuntu ozinzile onempande kuze kuphele yona into yokuwa. Kutholakala ukuthi noma uSathane angalideka itafula kodwa akusawekeki. Yezwakala, ayisekho yona lento efuna ukuwa. Glory to Jesus. Ngoba uSathane wadekile amatafula. Uvese alideka itafula athi kill yourself. Yezwakala. And in spite of inflation bazalwane, inflation, the wages of sin is death. Noma ungasidlele hotela, kuyezwakala, usidle ne-boyfriend eyimillionaire, kodwa uzothi uqeda ukusenza isono, athi uSathane wozothatha iholo lakho. Uthi uma uyivula i-envelope, ukufa. Kuyezwakala bazalwane. And akekho umuntu ongakusiza. Glory to Jesus. Uma uzifake uzenge wena ngaphandle kokuthi ubuyele enkosini ukuthi inkosi yami noma ngiyahamba mangihambele kuwe, kodwa ufe before time. Washo njalo kuthiwa omunye eSwazini lesifo lesi sisafika lesi ebesiqeda abantu ngokuyocansini ethi hawu kodwa lesi sifo kungcono ukuthi kuthiwa mhlawumbe singena ngokudla irice ngoba ngabe ngali-avoid irice. Ukuba singena ngokuthi ungaliphuza iti ngaba ngiliphuzanga iti, manje singena ngale ndlela. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uma ngingavuka la embhedeni usho njalo, I can still go there, I can't resist it. Ungaboni ubahalela.
beshaya mahil bebahle uyifisa impilo yabo impilo minus Jesus is hoko ngiyazwakala abantu abasha isi hey Nkosi yami noma ungaba nayo yonke into bakuvezele ama mentions abo izinto abayithole kalula glory to Jesus bethi nje uma ungavuma kusikwe la kwenziwe signature ngegazi lakho kule altar zonke izinto zizozizela kuyomsiza ngani ukuthi umuntu azuzizwe lonke alahlekele ukuphila kwakhe uyokhiphana ibe sihlengo somphefumulo wakhe glory to Jesus lezi zinto bazalwane ukuthi abantu abasha bazibalekele izona abantu abasha babhubha ngazo haleluya nawe umusa ukuthi ukwazile ukuphonyuka wasindiswa abanye ababuyanga abakwazanga ukubuya glory to Jesus abayitholanga le chance wena oyitholile abantu abasha baphelile bazalwane baqedwa izidakamizwa namhlanje okubukeka kuyifashion haleluya namhlanje abantu besifazana abantu besilisa kuyafana sathana ukhiphe idemoni lokuthi hamba ubuye nabo abantu abasha dead or alive bayafa abantu abasha babulawa ayidakamizwa glory to Jesus ungabi careless namhlanje ngisho ukulokhu khishwa umngane wakho ongasindiswanga ngoba isitha singamthenge iyamcika lento yakho yokuthi yena ugebela ekufeni wena impilo yakho iright isitha singamthenga thola ukuthi kunomuntu wesilisa nje uthi ngiyayifuna ngiyamfuna lo yamngane wakho hayi ngingakunikeza nje 50,000 ukungitholela yena umngane wakho athi mngane wami ngicela ukukhipha amen kanti uzothi ungadaki unganakiwe avese afake something lapha ejusini ulokho exoxisa into engapheli kanti uyazi ukuthi ufakeni I'm telling you uyoyiphuza uyophaphama ngakusasa ungazi ukuthi lo muzi ufike kanjani kuona kuyezwakala impilo yakho idestroyiwe ulele nezinto obungazi ukuthi uyolala nazo glory to Jesus uma kuthiwa khona hey bekuyingozi ekuqaleni kodwa it's more dangerous namhlanje ntomusha be sober minded glory to Jesus umoya ingwele mvuma bewuna womu wakho akuhole akufundise akweluleke ngoba kubhubha ihlakaniphi namhlanje nesingisi esingaka kodwa babhubha esokweni bengakafiki emlilweni glory to Jesus bafihle amasikazi uma bephumela ngaphandle kube sengathi bahappy kanti bathunyela ukudonsa abaningi glory to Jesus ucabanga ukuthi uyasala kanti uyaphephiswa ngokuhlala kuKristu njengoba bekuhleka nje batshela wena uthi siyayifisa le mpilo yakho kodwa kusasisi lutho konakele sangena kuma-covenants kuyezwakala abantu abasha uma ujakalasi enqumeke umsila kade yoganga ebona ukuthi mina ngisafani nabanye uqhamuke sethi hayi kunesu engifika nalo eyi kumnandi ukungabi namsila Asinqumeni sonke imsila. Glory to Jesus. Kwasiza uJakalasi indoda endala. Ujakalasi yathi hey ayikho lento ayishoyo. Ingoba ngeke saphinda uthole. Manje usefuna sonke sinqume imsila yethu. Uright ke yena ngoba wakhe awusekho uhappy akahlale njalo. Glory to Jesus. Lethi izwi likaNkulunkulu masingabi ngabangawazi amaqhinga kaSathane. Sathane akanamandla kodwa usebenza ngamaqhinga. Hallelujah. Ama-drugs. Khona iy'ngane ezafundiswe ey'koleni bazalwane koma-multiracial. Kodwa namhlanje zincike ema-bottle store naleyo mfundo. Hallelujah. Number two, into eqeda abantu abasha is-sex, sifo socansi. Ngendlela okhulunywa ngaso ngathi umngozi bakho abalesi sono asisekho kanti la si-dangerous kakhulu. Hallelujah. Hamba uyosibhedlela uzofica abantu abasha, they are 5-2 to the grave. Hallelujah. Zibanjwe kweziwudlayo, ziphosela umgqakazo, zithi sa-enjoy umgqakazo kufikwe nezembe. Hallelujah. Baphelile abantu abasha. Kuyezwakala. Abanye bakhulelwa bengazi ukuthi bakhulelwa nini ngoba bakhulelwa bedakiwe. Glory to Jesus. Angazi ngisho ukuthi le ngane ngizotheka bani. And izinsizwa ngiyathanda ukunixwayisa ukuthi be careful ngoba uma lokhu udlalela emantombazaneni ngibakhonsilo sister. Oh, ngibakhonze kabi. Awubazi oJakalasi. Kuyezwakala abangena endlini kaJehova ukuzodestroya. Sathane uyakwazi ukukulandela isikhathi eside. Njengoba ngishilo ukuthi ahambe kancane athi kodwa ngiyose ngimfice. Amen. Yo sister olokhu njalo uma kuphuma inkonzo ufuna ukuma nawe kufuna la ongakhona. Amen. And wenza sho ukuthi abazalwane bayabona ukuthi ngimi no brother usibani bani. Uziqoqela ubufakazi. Elokhu ebhize kulungisa okhola. Nawe uthi eyi lo sister. Hey. Uyanakekela. Kuyezwakala. Kanti uzogundwa inwele Samson. Hallelujah. Uyoqhamuka esethi nje nansi ingane eyakho. Ayibo kanjani? Ngavese nje ngokuxoxa nawe usukhulelwe senkondla ingane. Kanjani? Hey, angazike. Angazike kodwa nje eyakho. Ngisho abazalwane bangafakaza. Siyokudefendela kanjani? Ngoba besikubona ulungiswa okhola. Ube nento uthi awu kodwa Nkosi yami lo mfana. Uphayiziswa yini manje? Kanti uSathane uthi lala. Mlaza ngizokwengula. Uyokondla ingane ongesiyone yakho. Kuyezwakala. Uthi uyahamba. Uye enkonzweni udlule. Nampo olova bahlezi lapha. Bashova amadayisi. Athi nansi inyoni engondlela ingane yami. Amen. Sisize somandla. Sisize. Baleka. Kuyezwakala. Kungcono bathi azithathanga kahle la. Noma bexoxe. Ayave muhle lo brother Shem. Kodwa ungathi la khona eyandiza. Kuyezwakala. Ngoba bathu uhlakaniphile uma nje uzinikela wenza inomi kanjani. Athu sister, my brother, hey angilali lapha endlini amadimoni. Hey ngike nguzwe nje uma uthandaza enkonzweni
Kibona ukuthi hey la madimoni adinga umuntu onamandla njengawo. Aw sister into encane nje lezo. Into encane futhi ubaba uSandu kusibeka izandla enze impartation. Aw ngifike ngasikhatsini. Uyabo usunjengenkomo iye kuhlatshweni. Sokusela umuntu nje ozofika athi hayi phaphama. Awubona ukuthi uye emadeleni. Uma ulandela eziye emadeleni bazalwane iinyawo eziyaya zikhe zibuyayo. Glory to Jesus. Abaningi babulewe and most of them were strong men. Lisho njalo izwi. Glory to Jesus. Ayethe nje ubhuti akhohle ngisho ukuthi kuyafundiswa. Alandele ubanjwe umoya wale ntombazana ngoba ngeke unqobe amadimoni alesi sikhathi wena ulapha kulo level. Abantu abaphuza amagazi abantu wena uthandazi. Glory to Jesus. Hayi bhuti kungcono ufike late ngoba manje ku-street lapha nefletini lethu uma sekuntambama yabanaki kakhulu. Kanti ubuzothi uJesu uma ekhipha abafundi wayebahambisa 2x2. So nami angikwazi ukuya endlini kasista ngihamba ngedwa. Hayi sisi kulungile ngizofika nobrother uSibanibani. Hayi webhuti sengiyakhumbula uyazi ngizobe ngisebenza. Uyoya uwedwa efletini likasisi uyothi ungena ugqoke see-through. Hawu sisi ayi yini inkinga yakho? Uyovese akhiye athathe ukhiye awuphose phansi uku-10 floor wena uyofika nini ezansi? Uyophuma ngefastela ngoba kukhiyiwe emnyango. Athi ke bhuti kade ngizama ukukhombisa ngama-actions awuboni. So ke azidume. Ho sisizidume ukuthini? Awusho ukuthi wena awuboni. Awuboni. Ayi mina sisi uyabona intombazane mingibhayizela ngishaya ngempama. Awukulinge ngizomemeza ngithi ubungrapha kuzophuma bonke abantu la efleteni. Kuyezwakala usenkingeni manje uyosenza isono ukhala ngaphakathi kodwa usenze ngenxa ye-carelessness. Baleka. Glory to Jesus. Kungcono kukhonjiswane nawe ukuthi ungalinda umthinte loyaya. Yezwakala. Umbaleka. Balekela inkanuko zobusha. Sister. Baleka. Kungcono bakhulume bodwa brother. Bathi hayi lokhuyana ungadlaleli kona kuzokubukisa ngabantu. Uvese ukuthinte nje kuhayize. Baleka nobusha bakho. Glory to Jesus. Hallelujah. UNkulunkulu akwenze ngokusizwa umoya engcwele ube iphoyisa lobusha bakho. Ungabi spero kodwa ube ukhozi. Into endizela phezulu awutholakali. Undiza ukhrosa amafu. Glory to Jesus. Hallelujah. Kuhlalwa imhlangano kuthi wasimzamile akatholakali. Asiphuza amanzi sixole. Number 3 into ebulalayo abantu abasha peer pressure. Abangani ababi nawe ufuna ukuthi ubonakale ukuthi usesitayeleni angiyenze lento eyenziwa abangani bam. Ngiyezwakala. Kanti bona sebekhala kathele emgodini. Soke nawe bakubizela kulomgodi asebengene kuwo. Hallelujah. Baningi abantu abakompromise ama standards abo okholwa ngenxa yokuthi bengafuni ukuthi babizwe ngezilima. Kungcono bakubize ngesilima kodwa wazi ukuthi impilo yami inobudlelwano obuhle noThixo. Asikwazi bantu abasha ukuba no president bakusasa bahambe belala. Kuyezwakala. Asihambi asikwazi ukuba no minister bakusasa othola ukuthi badlala izidakamizwa. Asikwazi bantu abasha ukuba nodokotela bakusasa uthola ukuthi bahambe bezengage ezintweni ezirong. Uma ubaleka, glory to Jesus, ubaleka ne future yakho, ubaleka nezinto uNkulunkulu aziplanile ngempilo yakho, ungavumi ukulahlekelwa yistar sakho. Asho umyeni wami ukuthi every child uma izalwa kuba nestar esimayo. Njengaleso star esama sabonwa ama wise men ukuthi khona ozelwe uma beyifunda lenkanyezi. So abantu abasha badivertile bazalwane. Uma ubona ukuthi amanzi azoba yingozi eza ngespeedi, into yenzayo umba umsele kuza divethe angahambi la bekufanele ahambe khona. So kusathane uyakwazi ukuthi uyingozi, uyakwazi you are a giant killer. So ke ukudivethile kodwa namhlanje lingakashoni ilanga ungabuyela endaweni yakho. Glory to Jesus. Uthi ungavumi nami inkosi ngingaba yini ngaphandle kwakho. Siyabadinga abantu abasha endlini kaJehova balondoloziwe yilesi sandla esinamandla senkosi yezulu. Oh hallelujah. Noma iBhayibheli lingasabhalwa kodwa kwincwadi yezenza kekho amen. Ngoba kukakaqedwa umoya engcwele use active ube iBhayibheli elihambayo. Bathi abazali uma beluleka ingane bathi ungakufane nalo mfana odlula la okhonze CKC ungakulandele yena, ungakufane nale ntombazane. Wow hallelujah esindisiwe ungakulingise yona mntanami. Abazali baluleka ingane ngawe ube yikhayi endaweni. Glory to Jesus. Bathi sinentombi endaweni noma bakutsheli wena kodwa uma sebebodwa kukhulunywa ngawe. Never compromise into uNkulunkulu akwenze wabayiyo. Hlale enkosini. Glory to Jesus. Kuhle umuntu ukuthi athwale ijoka lakhe semusha. Glory to Jesus. Oh hallelujah. Uma izoni zikuyenga mntanami ungavumi ngoba uSathane ayikho into enhle akuphathele yona. Sizothandaza kwadabeka ngesikhathi bazalwane kusahlala bomntabu waseNdiya, baseNdiya. Kuthe wakhona lo baba owayilohlobo lwenkukhu ezingajwayelekanga. Kuthe wakwathe ebusuku wezwa zixokozela ehokweni. Wathi uyabekezela kwahluleka ukuthi abekezele. Uyeza ukuthi khona umonakalo owenzakalayo. Wavula ifastela. Uthe uma evula ifastela wabona le ndoda efaka ijazi iphethe isaka. Iyathatha inkukhu iyafaka esakeni. Iyathatha inkukhu iyafaka esakeni. Uyasaba ukuphuma, uyasaba nokumemeza. Kodwa uthe uma ebona iy'nkukhu ukuthi ziyaphela wamemeza ngoba uhlobo olungasekho alujwayelekanga. Wathi awushiya kalombewu. Glory to Jesus. No musu itatile leze zinye. Kora salusung shiela. Se shonjalo ntambama. Se tinkosi strinele lembewu. Oh, hallelujah. Strinele lembewu. No masetiwa seki ntombi kwa Zulu Natal. Goti veli ntombi. Teguini bazalwane. Itingi ntombi. No manglala kwi double bed. Ngilala ngirole. Oh, hallelujah. Ngithintwa isandla esinamandla senkosi yezulu. Hallelujah. Kuthi wasekho insizwa, kuthi vele insizwa ithi ngikhona mina. Oh, hallelujah. Ubusha bami buqiniwe. Uzipho uhlala endaweni awulokhu wehla wenyuka. Insizwa bazalwane ebhale emhlane. Oh, hallelujah. Ukuthi nixmapha ngegama lika Jesu. Sivusele lolo hlobo. Oh, hallelujah. Abantu abangavuthi endlini kaJehova kanti nangaphandle entweni ezirong bayavutha. Glory to Jesus. Kulesi sikhathi ongathi ingane zakho ungayithatha uyifake esibelethweni zingabonwa ilomhlaba, nazo zingawuboni lomhlaba. Kodwa abantu abasha, uma nisesandleni sika Jehova sinethemba ngani. Wethembekile ukusigcinela nina, kungalahleki noyedwa. Glory to Jesus. Imikhuba eyenziwayo ingansondeli. Abanye bayamangala bazalwane ukuthi ku-emphasizewa ubungcwele, ukuthi umfana nentombazane abathintani. Anilokhu nithintana. Glory to Jesus. Hallelujah. Niphila ubungcwele, nifakazela into efikile empilweni yenu. Ingakho sidla ngokusho ukuthi ngisho ususendlini kaJehova, gada umoya kaAmnon, ngoba kunemimoya emibili eqeda abantu abasha. Umoya kaAmnon abashela bengaphakathi, nomoya kaShekemi wabantu abashela bengaphandle. Igade le mimoya. Glory to Jesus. Uma brother sekukhulumela into ongayazi, uthi uvelaphi wena? Ngoba sifundisiwe endlini kaJehova. Oh, hallelujah. Insizwa aziwathinta amantombazane. Hallelujah. 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 Phansi ngomoya kaAmnoni phansi. Phansi ngomoya kaShekemi phansi. Phansi ngomoya kaAmnoni phansi. Akushelwana. Niyangizwa bazalwane? Intombazane endlini kaJehova usisi wakho. Ubrother endlini kaJehova, ubrother wakho. Ngegama likaJesu. Ingakho makhulunywa noTimothy ukuthi uma ukhuluma nomuntu omdala, khuluma naye njengobaba wakho, mako wesilisa, owesifazane njengoma wakho. Uma ukhuluma nomuntu wesifazane njengosisi wakho, in purity. Ngiyazwakala bazalwane? Laphana kubaba nangumama ayikhulunywanga eyobungcwele, kodwa kusisi kuya emphasizewa in purity. Glory to Jesus. Sisize somandla. Hallelujah. Sesothandaza. Abantu abasha abanye, njengoba sikhuluma ngokuthi akushelwana, omunye uyabuza siyoshada kanjani. Naba abashelwa, abanye baney'ngane nga-5 abashadiwe. Umshelo akuona owenza abantu bashade. Kuyezwakala? Kodwa enkosini siphila impilo yobungcwele bazalwane, kuze kufike isikhathi la uNkulunkulu ekwabela khona the right partner. So abantu abasha abanye bafike bazalwane bengazi bengezwanga sasifundisa kakhulu e330 ukuthi niphile impilo yobungcwele unkosikazi utholwa enkosini nangomyeni uma kunensizwa uguga madolo uye enkosini kuyezwakala akushelwana uma ingane yami isesikoleni iresponsibility kathisha soke ngeke ingane yami ngivese ngingene esikoleni ngiqonde eklasini ngiyoyidimanda ngoba ngithi ingane yami ngoba iyalusiwe njengoba ila esikoleni yonke into eyenzakalayo uprincipal notisha they are responsible. Hallelujah. So insizwa bazalwane ayithuma ibona intombazane engashada nayo ivese iqonde emvini kuyezwakala ngoba lemvu yalusiwe isesibayeni kuzwakale nje sekukhala izimvu lapha yana ubhubhudubhudu kanti khona ongenile usevese waxavuna imvu kuyiwa kumelusi kuyezwakala bazalwane it's for your safety ngoba mhlambe lo muntu ozo approacha wena njengoba nivumana lapha emakhoneni kukhona nomunye kuyezwakala othola ukuthi usevumelene naye kodwa uphethwe idimoni lenkanuko uhalela ukudestroya impilo yakho. Amen. Soke uya nsizwa kumelusi oweluse izimvu uthi baba ngithandazile umoyo ingcwele uthi usisi usibani bani ngingashada ngingakha naye umuzi athi baba inkomo zikhona ngoba ngeke usukele ingane yabantu kanti uzoyilebhaya kuyezwakala ngoba kufanele noma sekushadiwe kudliwe ngeke idla amachorus kuyezwakala soke inkomo kufanele zenze njani zichekwe ngoba uzomlabhaya kuphele o 6 years elokhu ehleze eshalofini walebhaywa. Amen. Bese usisi eyabizwa kuzothiwa ndodakazi kunensizwa efikile yathi uNkulunkulu uthe izokwakha umuzi nawe hamba uyothandaza ngelinye ilanga siyobe sesinibiza sinihlanganisa ayikho lento yokuthi enkonzweni abefundisi bashelela abafana babo ayikho leyo nto kodwa kufanele wenze njani ube nesikhathi sokuyothandaza wajaha ukushela manje xolani. Amen. Amen. Kufanele wenze njani? Uyothandaza nawe insizwa wenze njani? Uyathandaza kusho ukuthi ngoba sengishilo kumfundisi sengizo relaxa kuguga madolo bazalwane. Kuyezwakala ngoba owakha indlu Jehova engayakhi usebenzelize. Glory to Jesus. So ke uNkulunkulu must be involved. Uma uzodla uyathandaza. Uma uzophuma endlini uyathandaza. Kuyezwakala. So ke how much more into enkulu kangaka. Ngoba lapha emshadweni bazalwane uyohlala nomuntu ongamazi, awazi background yakhe, awazi imimoya ebambe le family yakhe. Kuyezwakala. Ngoba omunye kufanele ukuthi ungavese nje umuntu esathi nje ngizokusha usathi praise God kanti uthi ngizokushaya. Amen.
Uzinigiskati, kuyezwakala bazalwane. Ngoba it's either uzonyuka enkosini kulomshado noma uzoba history kulomshado. Soke yingakho, don't be desperate. Kuyezwakala, konza uThixo kube isikhathi angimisele sona ngesikhathi esifanele. URuth bazalwane amehlo kwathi wabe sensimini ayivunayo angayi kwenye insimu kwathi wanamathele emantombazaneni insizwa okwayo ukuprovide amanzi ngiyezwakala bazalwane and insizwa zale nsimu ziyaliwe aziwathinta amantombazane lethintayo akuyona eyale nsimu ezale nsimu aziwathinti amantombazane kuyezwakala and uma efika ubaba uzoyibuza insizwa awukazi ukhulume lutho ngoba abanye bafike benza isikorikori sabo laphaya bese besiletha kumfundisi sesivuthiwe kuyezwakala bacabanga ukuthi barobha umfundisi kanti bazirobha bona konke okwenzayo uzenzela wena lento itshalayo uyoyivuna uNkulunkulu akahlekwa live in holiness mesaba uJehova glory to Jesus insizwa kufanele yenyuke iyolanda ukhiye ezulwini ngoba ukhiye uhlala entombini lentombi khiye wayo uhlala emazulwini uNowa kwathi kubangena emkhunjeni kanye nefamily yakhe nezilwane kwehlengelosi yazovala yenyuka nokhiye yayezulwini ngoba kwakwazi ukuthi uNowa umuntu angaba nesihe ukuthi izwi likamzala lo mesethi Noah Noah ngivulele soke intombazane bazalwane inozwelo soke uma ukhiye uhlala kuwo is dangerous thatha ukhiye ubesenkosini glory to Jesus khonze kahle ukhiye wami usenkosini hallelujah ngalokhu bala ubhuti bawu 12 awusewile nalomunye sebe u 11 thina so 36 kuyokwenzeka kanjani lokhu worried ngento engafuni wena mhlambe ngikhuluma nawe loyo owabelwa yena use Britain kuyezwakala ngangazi ukuthi ubaba Mahlaba amen kukhona umuntu okuthiwa ubaba Mahlaba emhlabeni kodwa ngamkhonza uThixo bazalwane namhlanje ngiregret amen hallelujah nginesiqiniseko sokuthi ngezulwini and izandla engiphethwe ngazo kuyezwakala bazalwane angiregret ingqondo yayikifike kwaphela ingqondo yakhuluma hey uyovutha enkosini kuze kube yinini into efikayo singakhohlisani into efikayo kodwa uthi shut up ngilinde ukubuya kwenkosi yami uJesu uzithokozise ngoJehova abuya fika uSatan hey kuyokwenzeka kanjani hey awungeka uSatan angazi lutho mina iprogram empilo yami isesandleni sikaNkulunkulu kuyezwakala bazalwane ngike ngibuka ukuthi we ukuba ngabhayiza laphaya ingabe ngisenkingeni kuyezwakala bazalwane ngoba before kufike ugenuine kufika ama fakes glory to Jesus hey ngamkhonza uThixo bazalwane olandela ubamahlaba afike emva kwakhe kwakunaleyo nto usomabhizinisi ubanibani endaweni kodwa ngathi ngiqala ukumbona efakaza laba abafakaza baze bami ngathi cabanga ukuthi ubuko ubani Kati kukasuku moya ngwele, uyayazi into, asayi planile, gezwa gala bazalwane. Ngathi senyova lelisenda wene kade ngishumayela kuzo ngenge imenshine ngegama ngafika ekhona la ngangihlala khona hayi ngiyakutshela eselishaya eliphikisa iBhayibheli from Genesis to Revelation kiyezwakala kwaze kwasho omunye usise sashumayela naye wathi hey wethabi wakusiza uNkulunkulu wathi uyazi Ubuya bisal kwaze sibomvana. Amen. Wafika bazalwane umfoko amahlaba. Oh hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Umuntu ohambe umhlaba wafika lokushina elincane wafika ebandleni elincane elikhonzele eklasini glory to Jesus kodwa eklasini ngiyazana noJehova hallelujah thank you Jesus wayekabizelwe imhlangano umyeni wami kuthiwa ungathi usuhamba ushiya intombi zebandla uyothatha ngaphandle futhi intombazane ekhonzela ebandleni elincane kanje athi umyeni wami okubalulekile ifikile siphambanweni glory to Jesus oh hallelujah ingakho ngimhloniphe umyeni wami ngimphethe angazi ngihlale ngiyankulunkulu nkosi ngimphathe kanjani igolide amen soke ngizama ukusho kuwena mntanami ukuthi hlale enkosini ungalokho uqalaza mina sikhona izikhathi la ingqondo yacishe yangibhayizisa kodwa kutholakala ukuthi ngistubborn ngithi sathane unamanga afika umyeni wambazalwane engenalo ngisho ibhayisekile futhi wangitshela wathi sisi uNkulunkulu ngikhombise wena ngino 50 rand ebank uthi ngambuza ngathi Nkosi wangikhombisa umuntu engizoshada ngingenamali wathi uNkulunkulu yonke leminyaka useva faithfully wathi ubu investor soke sekuyisikhathi sokuthi uzokwenza ama withdrawals hallelujah hallelujah amen mina umyeni wami akuzange kuthiwa nibobuye nibuye kwathi noma befika bekhala abakhonga bethi lo baba akafuni nengane yakhe indlela abiza ngayo simncenge sehlule kwathi umyeni wami bobaba bama ngishonga ukuthi niyongincengela thengicela niyongicelela ubuhlobo obuhle hayi bazalwane wakhokha cash ayikho lento yokuthi ekhaya kuthiwe nina nizophatha umshado abanye bazophatha i-reception uNkulunkulu wakhava yonke into kumuntu obone 50 rand hamba ke wena ngamehlo uzifake esogweni ngoba unqene ukuthandaza hawu mangimiyeka nkosi yami kanti bese wokugcina uyozibona ukuthi ufana nobani usale kahle Imo wakhe enkosini nanti ikheli ngenhla. Amen. Sizothandaza abantu abasha. Amnoni wajilajileka waze wazaca ekhano kudadu wabo uTamari ngoba inkanuko iyakwenza ujilajileka uzugule. Hallelujah. Uma esegula umngani wakhe uJonadaba cousin wakhe uthi indodana yenkosi uzaciswa yini uthi ngithanda udadewethu uTamari kanti kwakufanele athi ngikhanuka udadewethu uTamari ngoba umuntu umefuna ukulala nawe ningashadanga ngamanye amazwi usuke ethi I love myself I need you I want to use you emva kokube sekuyuzila kuhlafune njengo chepis
aga kipi kahle bese yakuphimisa. Akekho umuntu ongaxosha uchepisi obuhlafunwa womunye umuntu. Wachilachileka waze wazaca. Kanuko iyazacisa. Thanda udadewethu Thamari umngane omubi. Wathawu zincane lezo zinto wena zenza ogulayo. Kuzoza uyihlo uDavid azokubona bese uthi akuza udadewenu Thamari axovele iqebele ngwane udlele esandleni sakhe umngane omubi. Weza uThamari. Umefika uThamari. Number 1 uthi khiphela bonke abantu eminyango. Kwakufanele avuke ukuthi why ngikhiphele bonke abantu eminyango. Number 2 uthi ngena ekamelweni lami still lentombazane yalala ubuthongo. Number 3 uthi mangidlele esandleni sakho. Wathi umethu uyamnika ukudla wambhozomela wambamba. Lethe izwi likaNkulunkulu uThamari wakhala. Wathi mfowethu abenziwa lobubula kwaIsrayeli. Nawe uyokwenza ubula njengabanye. Kusho ukuthi khona ababenzayo ubula. Kodwa lithi izwi likaNkulunkulu uAmnoni wamehlula ngamandla. Kusho ukuthi uThamari waswela amandla. Zintombi siyawadinga amandla kamoyo ingcwele ngoba isitha siyakuplanela. Glory to Jesus. Walala naye bazalwane wamphuca igugu lomntombi bakhe. Okungekho stolo oyophinda uthenge kubo umntombi bakho. Wakhala uThamari. Lithi izwi likaNkulunkulu eseza nelisilo uAmnoni. Wathi sukuma uhambe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ngiyitholile into ebengiyifuna. I want to see you no more. Wakhala. Wabiza lo umqaphi. Wathi khiphela lo wesifazane phandle. Uvale emva kwakhe. No more honey, no more darling, no more sweetheart. Lo wesifazane. Useyi no name brand. Lo wesifazane phandle. Umfana once wathola umntombi bakho. Wadlala ngawe. Uyacikeka, uyaqasulwa wena. Athi noma ekhuluma, athi lento nitshele. Uma ngifuna ukuthi angikho, usuyilento. Noma umfana ngadlala ngamantombazane, awashintshe njengamasokisi. Kodwa uma esefuna ukushada, ufuna intombazane angazange agange ngayo. Wakhala uThamari. Wathi mfowethu, lobu bubi bokungixosha. Unkosiso kwenja bukhulu buhlungu kaphezu kwento yenzeke imi ngiphuca igugu lomntombi bami kuthi wa inzondo amzonda ngayo yaba ngaphezu kothando abemthanda ngalo. So ke bantu abasha, be careful. Noma uAmnoni umfowenu endlini yakini kodwa ungalingi. Uthi uma ubungaya nami ngami enkosini beyingayinqabela nami. Akwenziwa kanje kwaIsrayeli. Akuziwa direct entombini. Kuyiwe enkosini. Size somandla. Sithi kill the giants. Ngoba uSathane uyakuplanela umuntu omusha. There are giants all over. Khona i-giant umisele yona ukuthi uzohlangana nayo ngo-August. Ungayesabi, yare giant killer. Moya kaNkulunkulu uphezu kwakho. Kuthi enhlizweni yami, angithi Nkosi yami, akusigcinele bonke labasha. Abanye bekho la endlini kodwa bazosizakala. Ngalaba bala endlini. Uma kuphile kahle wena, abafowenu nodadewenu bazosizakala.
Omakhelwane bazosizakala emsebenzini bazosizakala. Le giant eqeda abantu abasha South Africa. Ngishimthetho eyilwayo namhlanje. Uyabona ukuthi diqilela imilo zabantu abasha phansi. Kodwa sinomthetho wasezulwini. Abazo survivor. Abazophila ngawo. We need Davids of today. In spite of izinto ezenzekile empilweni yakho, your failures. Hallelujah. Kodwa namhlanje moyo ingcwele ufuna ukubeka isandla la kade ulokhu uqhuzuka khona. No more. No more. In Jesus' name, no more. Siyavala. La manzi abengena khona siyavala. Ngegama likaJesu. Oh, hallelujah. I decree and declare ukuthi uSathane angeke akuthole. Noma ubuthakathaka kangakanani. Glory to Jesus. Ngekuwe ukuwa siyakuvala ngegama likaJesu. Wow, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. The devil is a liar. Ubaqedile abantu abasha. Not again. Laba balandlini siyenqaba nabo ngegama likaJesu. Ngicela uba beze ngaphambili abantu abasha. Oh, hallelujah, bame ngenyawo ngegama likaJesu. Siyasila ngegazi likaJesu. Oh, hallelujah. Noma bekunomphako ubekile ukuthi uma ngiphuma la ngiyoqhubeka la ngigcine khona, no more in Jesus name. Oh, hallelujah. Ngicela obaba beleadership, ama elder bazoma nobaba la sithandazela labantu abasha. Asithandazeli bona kuphela, sithandazeli South Africa. Oh, hallelujah. Ukuthi azibuye emasisweni, mabaphile abantu abasha ezweni lakithi egameni likaJesu Kristu umNazaretho ingcwele. Ngicela obaba bazoma nobaba la ngegama likaJesu.
So luleli izandla kubo bobaba, selelisi blessing ne covering. Ungabe khona oyedwa amadimoni azomthola kulaba bala, and baphinde babe point of contact yokuthinteka kwabangekho la ngenxa yabala. We cannot afford to waste yabantu aba precious in the sight of God, abantu abane future uNkulunkulu ababekela yona e bright, bantu abazinsika zesizwe ne future yesizwe. No more. I say no more in the name of Jesus. Can we put our hands together for the message, bazalwane? Thank you, Jesus. I want you to receive this divine security covering, which is so tight, no weapon formed against you will ever prosper. The gates of hell cannot prevail against you. You are covered, you are in the hand, the mighty hand of the Lord. Can you make and acquaint yourself with the presence of the Holy Spirit and talk to Him? Have a dialogue with the Holy Spirit. He is there for you. You needed Him because you are weak. You needed Him because you cannot walk all by yourself. It's not by power, it's not by might. You don't lean on your own understanding. The way of your life is not in your hands. It is in the hands of the Lord. He is the one that determines whether your future, you're going to be like this and that. Even assignment on a purpose, ukutuzalwa irrespective of your background, even if you're from a very humble background. But he knows the plans that he has for you, plans to prosper you, not to harm you, and to give you an expected future to the glory of his name. I also decree and declare that the devil will get no one amongst you. Even the prince of Persia, the marine spirit, the kingdom of darkness cannot get a single one of you. If you allow the Holy Spirit to cover you, if you allow the blood of Jesus to cover you, if you allow the hands of the Most High God, hallelujah, be your security. Amen. God, Jesus Christ, just open your life, give your heart, your mind, your body, your everything to him, including your weakness, your shortcomings, whatever is in you. The Goliaths that are going to face, you are going to face them in the name of Jesus Christ. As David says that when at Goliath uzana enkemba uzana lokho konke lezi colors phethe mina ngizakwe ngegama lika Jehova. We are given the name that is above all other names, the name of Jesus. Whatever you say and do in the name of Jesus, you will prevail, because you are never alone. If God before you, who can be against you? In the name of Jesus, irrespective of your character, your temperaments, you name it, God is well able to deal with you. Hallelujah. Since he's your creator, remember the Lord in the days of your youth. Remember your creator in the days of your youth. It is good for a young person to carry the yoke of Jesus in his youth. Amen. You raise your heart, you raise your whole your mind, your whole belief. Everything that is within you must begin to bless the holy name and be on the receiving end. We receive by faith, Basalwane. We receive by faith whatever a word is going to be said upon your life. Receive it, starting from the message. Say like Mary of old, be it unto me according to what your word has said, Lord. In Jesus' mighty name. Sesiyathandaza egameni kaJesu Kristu waseNazaretha, igameni namandla, igameni elidalayo. Bona mahlulu, we are presenting these young people, the future of the nation and the future of the church, Lord, and the future, hallelujah, of their families. Egameni ka, we are presenting them, Lord, hallelujah, so that you cover them, Lord, so that you secure them, Lord. Hallelujah, you're a strong tower. Hallelujah, egameni kaJesu Kristu, you are, bona mahlulu, Yebo, their security, you are their salvation, you are their hope of glory. Amen. God, Jesus Christ, hallelujah, you are their pillar, you are their foundation, and the gates of hell cannot prevail. Hallelujah, you are the rock of ages, Lord. Hallelujah, they are grounded and they are rooted in you. Hallelujah, no devil in hell can uproot them. Hallelujah, no devil in hell can snatch them out of your hands. Amen. Liga Jesus Christ, we call upon the move of the Spirit. We call upon the ministry of the Holy Spirit. We call upon, Lord, the influence of the Holy Spirit. We call upon the leadership of the Holy Spirit. We call upon the Holy Spirit accompanied by the fire, because they need fire. Yes, Lord, they must be baptized with the Spirit and fire. Amen. God, Jesus Christ, they must be on fire for Jesus. They must be passionate for Jesus. Let them set their affections on things above, but not on things on earth. Amen. God, Jesus Christ, was the Nazareth. Fill them again with your Spirit, Lord. Baptize them with the fire of the Holy Spirit. Anoint them with precious anointing. And this anointing, Lord, is destroying every yoke and remove every burden. Amen. Liga Jesus Christ was a Nazareth. Hallelujah. We call upon, hallelujah, the blood, the border of the blood that speaks better things than the blood of Abel, the blood of the covenant. Amen. Jesus Christ, I sprinkle the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Jesus Christ being our Passover lamb. When the angel of death sees the blood upon their lives, it will pass over them, Lord. Amen. Jesus Christ. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Even if they come across the red seas of their lives, they will, Hallelujah, the Red Seas will part and they walk, hallelujah, through and they cross over, hallelujah, on the dry ground. If Lingamongwele is upon their lives, Ekamen got Jesu Christ was a Nazareth. Hallelujah, Satanasa, Utionke, Banama Donkey message right from the beginning to the end. Every word spoken, Akonelot or Izui, Elso Ele Tabatini. Hallelujah, these nuggets of wisdom, Ekamen got Jesu Christ, are treasured in their hearts. They must find, hallelujah, heart that is a type of a loamy soil, hallelujah, so that they can produce, hallelujah, 30-fold, 100, 60-fold, and 100-fold of fruitfulness, Lord, in the name of Jesus. You are covering them, you are securing them, Lord. Ekamenika Jesu Christu, hallelujah. Their life will never be the same again. Ekamenika Jesu Christu was a Nazareth. Devil is a liar. He will never prevail against their life. Devil is a liar. He cannot steal them. Hallelujah. He can deceive them. Hallelujah. He cannot tempt them to success. Hallelujah. Ekamenika Jesu Christu. Siyabonga baba ukuthi kuyenzeka. Isitoko siyamo ikhulumilela ukho nelodwa. Amazwi akho azowela enhlabathini abuyele kuwe ngawenzanga umsebenzi ubudala ngaphakathi bona madlonke ubuvuselela onembeza babo. And their minds were renewed by the word of God. Ekamen ka Jesu Christ was a Nazareth. We say it, Lord, so be it, Lord. We say amen, so be it. Ekamen ka Jesu Christ was a Nazareth. Eh, Nkosi yami siyabonga nangisitsha okhulume ngaso. Hallelujah, uncompromising word of God, unadulterated word of God, and diluted word of God. Bana mathonke siyabonga. Ngini mntwana wakho. Mphinde Nkosi yami galele. Imfihlakalo zakho ekameni ka Jesu Christu. Siyabonga baba, we give you praise, we give you honor in the name that is above all other name. Let's put our hands together and celebrate the word of God. Aramane, celebrate our victory and celebrate our security in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. We thank you, Father. We bless your holy name. Amen and amen. In Jesus' name, over to you. Thank you, Lord.
Amen, Masalani. Bala shalu mo yungwa le zanda ngale mkonza na mkana. Simishai le zanda mo yungwa le kulungu. Shalu mo yungwa le sisa ma giant killers kulungu le. Amen! Simishai la ma giant killers isata. Amen! Hallelujah, amen. Sambok kulungu ngale message. Hallelujah, sibonga uNkulunkulu nge-message. Sibonge moNgcwele ukuthi ukwazile ukuthi asilethe kule ndawo. Bengigcina nga-introducanga igama lami uBonani. MoNgcwele mangabe usulana kunzima kuyasinda ukuba la bazwalane. Mawungakhuleki nje ungamceli moNgcwele ukuthi akusiza kumeki kule ndawo. So igama lami nguBonani, isibongo ke wakaMaxem. So abaningi bayibuza ukuthi uMaxem mini. So isona isibongo sami ngwase Eastern Cape ngokuzala bazwalane. But ngiyacabanga ukuthi ngaba in detail mase kuthiwa ngiyachaza ukuthi siqhamuka kule sosibongo. But ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngibe sesigayisi ngibe umntwana kaNkulunkulu. Nami uNkulunkulu ngelinye ilanga wakwangithathelela izono zami, wangisindisa, wangibonisa ukweduka kwami. Ngiyambonga uNkulunkulu kwe namhlanje uNkulunkulu ukuthi sesisemaphetheleni ke bangcwele enkonzeni yethu. Simbonga uNkulunkulu ngaba ikhulumi nabo bonke uNkulunkulu encela abasebenzisile kule ndawo. Sithi ke mangcwele uzosisiza ukuthi noma sizokhuleka sivala inkonzo, uzocela ukuthi mabe sivala inkonzo sikhuleke sonke. Sicela uNkulunkulu ukuthi njengoba sesama giant killers asisebenzise uma engcwele, sikwazi ukuthi sibe ama point of contact uNkulunkulu engcwele, sikwazi ukuthi sinciphe kukhule yena kithi, ukuze umuntu uma ku-approach abone ukuthi kuya-approacheka, akwazi ukuthi naye abike udaba lakhe asizakale kuwena, njengoba wena uzobe uyi-point of contact uma engcwele kusiza ngalokho. Sicela ukuthi sikhuleke sisukume sime ngenyawo sonke. Uma kuthi sesimile sikwazi ukuthi sicele uma engcwele ukuthi asisize. Ngizocela ubaba Khumalo uma ngabe sesikhuleka azosivalela inkonzo sonke sesikhuleka uma engcwele egameni. Amen. So dedela abazali-ke baphume njengoba sizokhuleka, sicela uma engcwele ukuthi asilekelele sivale inkonzo. Over to you, baba.
Asivale amehlo sikhuleke. Baba wethu osezulwini, Babongise uNkosi yethu Jesu Kristu. Siyakubonga uNkulunkulu oyingcwele ngezwi lakho. Sibonga uNkulunkulu onamandla ukuthi ukhulume njengonegunya. Sibonga uNkulunkulu oyingcwele ukuthi abantwana bakho ikakhulu kakhulu abantu abasha kule ndawo uNkulunkulu oyingcwele that have been empowered uNkulunkulu onamandla ngezwi lakho ukuthi iNkosi yamakhosi uzofakazela ukusho kwakho ukuthi uNkulunkulu oyingcwele masilenza izwi lakho siliphila wena you command a blessing uNkulunkulu oyingcwele siyabonga egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth ukuthi uNkulunkulu oyingcwele you are going to use these young people abakulendawo nabezwe wena ukhuluma eimpilweni zabo njengensali uNkulunkulu oyingcwele zoba ubufakazi bamandla akho uNkulunkulu oyingcwele phekwempilo yomuntu omusha ozokwazi ukuthi umsebenzise ukuze uNkulunkulu onamandla igama lakho liphakanyiswe ngoba ulangazelela uNkulunkulu onamandla ukuthi izwi lakho lishunyayelwe emhlabeni wonke uNkulunkulu oyingcwele ngoba ufisa ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso uNkulunkulu oyingcwele alehle uNkulunkulu onamandla lingene ezinhlizweni zabo libe umlilo uNkulunkulu onamandla libe imvuselelo kithina sonke uNkulunkulu onamandla izwi lakho siyabonga ke uNkulunkulu onamandla ukuthi akubanga izwi ukuhlangana kwethu kule ndawo uNkulunkulu onamandla ukuzwa ukhulume impilweni zethu siphakamisa udumo kuwe uNkulunkulu onamandla iphela nalenkonzo sithi umusa weNkosi yethu Jesu Kristu uthando likaNkulunkulu baba nokuhlanganyela kamoya ingcwele ngathi ngahlala kithi manje izibuye iNkosi uKristu Jesu izolanda ibandla layo amen.